Kei te pukuriri, te hapū o Ngāti Rehia i te Tai Tokerau, kāre rātou i whakamohiotia atu ki te whare Hoko Waipiro Hall, ka tū ki tō rātou takiwā. He whakaetanga hoki tā rātou ki te kaunihera o te raki, arā me whai wāhi rātou, ki ngā whakatau ka pākaui hoki a rātou me te ahua o tā rātou noho. Engari i te ahua nei, a kāore te whakatūtanga mai o tētahi toa Hoko Waipiro Hall, i Waipapa, tata ana ki Kirikiri, e taka ana ki raro i te mana, o taua whakaaetanga. A nei rā te pūrongo a Harata Brown.
Kia tarai wa te tō motoka ki roto, ki te karāti, te whakakī tō motoka, te kahare koe te peke atu koe ki te hoko pia māu.
E mātiro nei ki te pūtake o te rikarika.
I whakaae mātou kia tū te tahi wāhi horeu o tātou motoka, engari hora kaukerāte i kōrero mai kia mātou, e hihi ana rātou i te whakatū i te tahi wāi hoko pia. No reira, tino whakahea na mātou.
Right next to petrol, to the petrol station, where we're trying to educate our people to stop drink and drive.
E tuana ngā pihi tā te mea ko Ngāti Rehia tētahi o ngā hapū e rua nahe. Ki te Tai Tokerau e mahi nei heire o mo te tangata whenua ki te taha o ngā kaunihera i roto i ngā tono, RMA.
We do not need another liquor store in Waipapa.
Ko nawhe tēnei mahi kia tāua te iwi Māori, me tino kororo rātou wa rātou kaupapa, kia pono kia tāua te iwi Māori, especially kia mātou te hapu o Ngāti Rehia, i ngā rāko paure nei e rua rāpea, ka mōhio mātou e hoa.
Hei tā te kaunihera o te raki, hore kau ke te mana whakahono me te hapū e whai wāhi ana ki ngā tukanga tukuraihana Waipiro. Hei tā rātou anō e whaitake ana ngā naue o te hapū a kua tuku atu rātou i te pānui me pēhea e tuku tono ōkawa mo te whakahē.
Te Waipapa nei e hia te tini o te tina me te wāhi hoko pia. No rea, ko waihihi ana i te tahi atu no wāhi, kia whakatūhia, kia mahi anu tērā mahi.
Ā, koeira tētahi o ngā take ka tuku atu e rātau a tērā marama, ā te wā ka kapi ngā tāpaitanga kōrero hei te tuatahi o Āpirira. Harata Brown, te karere.